Wertan waa weer tala ah magubaba ah waxaan leenahay farta bara adduunyadu farta bara adduunyadu mar baad faa'iidaysay dunyadu mar baad faa'iidaysay faa'iidaysay